I'm in my bed, 6 o'clock in the morning. I'm so glad you're by my side, on my left, sleeping quietly like a deer. Oh, now I'm up, drinking cold, a water in a cup you made just for me. Love it 'cause the color's blue. Oh, maybe we weren't meant to be, but baby, you're sleeping next to me, so trust me forever.
Da 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 da